kaja kom mar UDA county ma Homa Bay kandi tiwinjo kaja kom ODM wacho ni sani indi kalure kod winjruok manobedo kind sirikal mar Kenya Kwanza kod duond bura mar ODM makonomiyo jodito ang'wen mag duond bura mar ODM sani koro tiyo sirikal mar Kenya Kwanza. Winjo kowacho ni sani koro nyalo bedo gi thuolo makare matiyo kanyakla moloyo kaka ne en chien kacha cha. Bende aneno ka bedo ni koro ne oseketi ma koro jakom Raila Odinga oseketo lai makare mar keto neno ni jo ODM otiyo gi sirikal e weche mag dongruok. Bende aneno ka mae nyalo kelo luoro moro amora ne duond bura mar UDA kata miyou thuolo mar ketho chenro macho manosechako mar keto UDA bedo kod mbi e kaunti ma Homa Bay kandi kotelo yiero mar 2027.
Erokamano ahinya. Adwaro ranyisi gi chir. UDA is the ruling party. UDA manigi namba mang'eny both arms of the legislature. Nyiso ni wan ema wan gi ji mang'eny Kenya. Mano miyo Homa Bay chwa ka nikech wan e ruling party. Wasebedo kwatimo party recruitment. Wasebedo kwago mbaka gi jo Homa Bay kod joluo maonge kibaji, maonge luoro kendo kwapondi. Nikech nokobi kod Homa Bay ka wan nyithindo monyuol ka. Onge gima bernwa kaka jo UDA ni kuyo yudore e ogandawa. Nikech divisions, siasa moko bedo guided kelo unnecessary animosity kendo kelo tuomruok e kind oganda. Mano osebedo witnessed. Ema ni ok adwa kaw serious gima jakom mar ODM Masuba notho wacho ni ne gibiro wang'o ofiswa. For reasons of moving forward, abiro let slide nikech the spirit of the broad-based arrangement. One, adwa report to you ni the figures are not changing kache doesn't lie. Kidhi ka register of political parties, nitie requirement ni every registered party nyaka submit list of party members. Kibiro registration or register of IBC, the last one, my 2022 election, Homa Bay County ni slightly below 600,000 registered voters. To kibiro UDA, tiyudo ka sani ka register of political parties, the last 1.5 years, was a move forward, ma we are almost hitting 200,000 membership. That shows ni willingly, without coercion, quite a good number mag jo Homa Bay County nchi obiro voluntarily mo register as members. And moving forward, one kaka wadwa ni wacho ni sani giyie mondo wamosre mane mosebedo wa prayer. Nikech wan kaka joluo mane UDA matiyo gi sirikal gima tiyo ne sirikal, prayer marwa en ni jodalawa raonegi biru mondo wachiem. Wasebedo kwagwalo wagwelo oganda joluo mondo mi obi mondo okonywa chamo sirikal kod gero sirikal mondo oganda wa bobede kaka ogendni mamoko. Puknwa sa isolate mwawacho ni ng'ane mabito ng'ane kik bi, wagwelo ji te. In the spirit of democracy and the rule of law, wan kaka jo UDA ok dwa gombi ni chama mora mora oloro dhot ofisi. Democracy gini ber mana kaka otimore e pinje gi dhoudi mamoko. Jo ODM, ODM of strength in party game. Jo UDA, we have been strengthening our party and the target wa gia wasekete gia namba bich wa manyama gia namba uchiel mundu wakete wa mende mbele. Okay. Wanegi mwagombo ni wana kaka oganda. Siasa kik divide wa. Wabedi kaka jo kanya chiel mwondo mi kuwa uwo kuwa dhe mbele kacha. Nikech ng'ama riek mong'e somo nang, ng'ama janam nyaka bedi ng'ama ong'e somo yamo. Ong'eyo ni to goge pisa adi to yamo ringo nang'o. Kija siasa mariek, to ka iseng'iyo gik mosetimore, precedences mosebedo chien kacha, to chiji chon, king'eyo ni there is something that is cooking. Gik mosebedo timore gi, ok en gima wendo, en gima osebedo katimo in the history of Kenyan democracy. King'iyo siasa mar ODM leadership, at least adwa kone Ker Ruto erokamano kaka jaluo o kaka ja UDA. Ni ne nitiere sa kind of arrangement mwito wacho ni onge ndiko adieri makende. Chik mar Kenya wacho ni ka nitiere a collision between parties to nego be ni nitiere a memorandum mabedo signed to bedo forwarded ka register of political parties. Kani ng'iyo handshake arrangement Neonge any memorandum of the 400. That is the same thing. Moi ma timore the broad-based government. Onge kamora mora mwasani what the UDA kod ODM was a sign. Memorandum mora mora. However, one year a silent understanding ni Kenya needs our unity of purpose. Mondo mi oganda ma jo Kenya stability obedi, mondo Kenya move forward. Kaka jaluo agone Keruto erokamano nikech ndalo handshake mokalo machien mar President Uhuru Kenyatta. Ne en handshake, to onge jaluo ma ja ODM mano mi minister. This is the first time mwaneno a silent handshake through broad base. Ma joluo ariyo madongo, wan kaka jo Homa Bay koro wa jo hawi zaidi. Nikech koro kaya, for the first time in the history of Kenya since independence, jalupo gnobedo, minister, mar finance. Mbadi, koko kelo nwa godo. Okele, nikech willingness, maruto. Nitie broad base, so samoro gini rodhe kata Migori County. Samoro gini ne nyalo dhe kata mana Vihiga County. Nikech jo ODM ngeny kude mupogori. Wagone President Ruto edo kamano wan kaka jo Homa Bay, ma jo UDA, kuomu waluwodwa, ma wiyo timo jere kendo ngama very resourceful. Okay. Machalo mbadi mondo mi uli okonywa gero serikal kod Kenya.
Erokamano ahinya Kennedy Buya, mano Kennedy Buya jakom mar UDA County.